Okay, Lionel Blaauw, now that we are kwi marathon over Easter weekend, ufunithini kwi bantu basegeni because obuzile apha uzocela inkaso kubo now ubuye ne medals ezithu.
Imsasasa. Kuqala ndiyambulela uThixo. Because ba bengekho uThixo ngendingabingi, ngendingekho lo muntu ndingulo. Unjalo ndibulela nabantu basegeni. Bathe bandixhasa bakholwa kum into endiyenzayo. Ndiyakholwa isipoti into enkulu engayenza umntu atshintshe nobomi bomntu butshintshe. Into endiyifundileyo apha ekubaleke ukuya kwam eKapa ukuthi umntu funeka azithande, uzithembe kwawena uyazi uba unganikezeli njenanjani, ungazijongeli phantsi because wonke umntu unesiphiwe unakufikelela apho afuna ufikelela khona. And mna ndi ngokuxhaswa ngabahlali ndithe ubuya kwam kwapha ndabuye ndiphilile ndiyavuya and ndifumene izinto bendizifuna.
Kasichazele ke ngeziphi izinto ubuzifuna because last time wawulapho wafumene itikiti lebhasi lakwa Greyhound from Matebese tsikelelo Matebese funerals. Ngeziphi ezinye izinto ozifumeneyo?
Izinto endibuye ngazo ndibuye ne ikhamera ikhamera ye-2000 ndabuya needeki zam, ndifumene iteki ndafumana i-sleeping bag ndafumana ingubo money certificate for the participate to options.
Plus obuya ne medals ezithu eziziphetheyo. Lini medal uyiphetheyo ikwelicala lingase right ine ntambo e green yeyandoni yona?
Lena i medal ye 56 ultra marathon. Lena kwesinye isihlandla ye fun run. Apho ndiphume uthu kwiminyaka yami 40 years ndaphuma uthu. Ndafumana ine medal fun run.
Kwilemi ubikwe kwesithathu ngoku participate kwi marathon lena but now ngoku ubreakile ama record wakho ayi two previous, so kasichazele nje ba uziva njani ngento yoba uzibreakile records zakho?
Ngumangaliso kum uku improve olo hlobo ndiyophule because qala ndabaleka 438 ndibaleke 432 loo nto ibonekanise ukuxonda kwam kuba ndiye phaa ndi-happy ndine-joy and happiness and I wanted to prove something nam ndifuna uziprove and ndibaleke kandini nodina ndabaleka nda-improva i-record lam and number 2 walapha erhe ndiphume number 2 loo nto indenza ukuthi I'm on the top in Grahamstown. So nam ndizibona njengembaleke egoodi nam ingaya ipresente abantu ndawo and ndizimisele ukutrayina mo ukuthi ndingaphinde ndingadlala le nto uthe uThixo wandiphayo. Ungumntu funeke uzinakekele, uziphathe kakuhle, be proud of yourself, respect in the society.
So now that ke ngoku ubuyile kwezi marathons ke ngoku ngeyiphi enye into esinoyilindela kuwe?
Into ngoku iplani yam ngoku is to kundtreyine ukuthi yonke i-race ezayo and ndibe well prepared and kandisiya kumarathon ndiyazi uba andipresente mna ndedwa, ndipresente nabantu, I have followers nee-followers ezindilandelayo lapho ndiya khona. And nditsho ngiyobaleka i-21 kule nyanga izayo icawa and nditsho ngubaleka kakuhle.
Alright, i-sponsorship iseyingxaki enkulu onaso, ingabe mhlawumbe ufuna uaphila uthini, uthetha uthini kubantu abasponsorisha i-athletes out there ababalekayo nabadlala kwisport abasokolayo njengawo?
I think kwabantu abasithanda i-sport, abantu baninzi abantu elokishini naphina abathanda i-sport, bakhula bayenze i-sport. Now I think they must give a chance to those still try and want to improve. Because uthi uMandela kathethayo, it is sports can change and sports can unite abantu. and not in the corner of the sports. And now I'm doing a permanent, because I need a permanent sponsor. As on Solakasin sponsor, sing a team, and you can feel it very soon. Simon is a sponsor job.
All right, and go to school. All the best for your future.
Of course,
sure.